Wafuamu kudano cheke kawuni eni podi wote karachelo ko nyaro kembo uchoni njuna. Susan Kelly.
That is nice. The way you brought it out is beautiful.
Yes.